Thank you. Team Shark, thank you.
Wanyu mani wariu.
Wanyu mani?
Wawa fu.
Na?
Hum. Yama karku maniu. Wafu mamura gadi wamu garubamiu. Rupurumu ure kwafu. Hiro, waruti foro mani apapa.
Ladu, wanyo wani rupu.
Wahuru wafu.